imuva ni radio izwi ya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni Fidele Niyongabo abaramutse amakuru yo muri iki gitondo tuyashikizwa na Aloyis Bigirimana.
Urakoze Fideli. Hano muri Amerika abategetsi bajejwe umutekano bavuga ko bariko barakora ibishoboka byose kugira bakinge igitero icyari cyo cyose coza guhungabanya ibirori byo kurahiza Perezida yatowe Joe Biden ejo ku munsi wa gatatu. Umushikiranganji wo kwivuna abansi wifata kibanza Christopher Miller yavuze ko igipolisi cy'inyamiramabi cya FBI kiriko kirasuzuma abasirikare b'igihugu bangana ibihumbi 25 barungitswe i Washington gucungera ibyo birori kugira bamenye ko atawo bavamwo agahungabanya umutekano. Raporo z'abajejwe iperereza zivuga ko bamwe bakunze gukora imyerekano bagifise mu mutwe wabo ko Perezida Donald Trump yibwe amatora kandi bameze magabo ngo baburizemwo irahira hamwe n'ibindi birori biriherekeza. Ibirori vy'irahira rya Biden bizokorwa kandi no mu mareta 50 agize Leta Zunze za Amerika. Muri Afrika abaroberi barishe ejo ku munsi wa mbere abasirikare babiri bo mu nteko za ONU zagiye kubungabunga umutekano muri Centrafrica. Umugwi wa ONU wa MINUSCA watanze iyi nkuru haheze amasase ntare ntahinyuzwa y'igihugu yemeje ko Perezida Faustin Archange Touadéra yongeye gutsinda amatora. Uru rufu rushikanye ku basirikare indwi ba MINUSCA bamaze kwicwa kuva ba Robert batanguye urugamba rwo kugwanya Perezida Touadéra ku itariki ya 19 ukwezi ku 12. MINUSCA yavuze ko abo basirikare bishwe kuwa mbere bamuka muri Gabon na Maroc kandi baguye mu mutego batezwe mu ibarabara. Uwo mutego wagirizwa urunani rw'imihari yitwaje ibirwanisho yagiye hamwe kandi ko aribo bagerageje kudeta imbere y'amatora yo ku itariki ya 27 ukwezi kwa 12. Ibitigiri by'abicwa n'umugera wa corona biriko biraduga hafi muri 2/3 by'amareta muri Amerika aho ibihe by'imbeho igihugu kirimwo cyongereye ibyo bitigiri biriko birababa ku 400,000. Ni mu gihe Abanyamerika bagabishwa ko hari uwundi mugera w'igisanira cya COVID-19 uza warashwaye mu gihugu. Mu gihe ejo ku munsi wa mbere Abanyamerika bari mu munsi w'akaruhuko bibuka urupfu rwa Martin Luther King, buramatari wa leta ya New York Andrew Cuomo yasabye abategetsi ba leta ku rwego rw'igihugu guhagarika ingenzi ziva mu bihugu byagaragayemo umugera ufitaniye isano na corona. Yavuze ko umaze kwibonekeza mu bihugu by'Ubwongereza, Afrika y'Efo na Brazil. Tukivuga kuri uwo mugera, umugwi w'abahinga bigenga bajejwe kwitegurira no gutorera inyishu ibiza washikirije ko Ubushinwa hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS bari bakwiye gukora mu buryo bwihuta mu minsi ya mbere y'ikiza cya COVID-19. Wavuze ko ivyo bamaze gutohoza ku ntango y'uwo mugera mu Bushinwa byerekana ko hagaragaye ibimenyetso by'ibanze ubwa mbere byari gutuma hari cyari gukogwa cihuta kugira nturandagate. Babishikirije muri raporo yabo ya kabiri yahawe umugwi nshingwabikorwa wa OMS ejo ku munsi wa kabiri. Abategetsi b'ibihugu byo mu burengero bw'isi basabye irekurwa ry'utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Uburusiya. Alexei Navalny yafashwe ku munsi w'Imana agishika ku kibuga cy'indege i Moscow inyuma yo kuvurirwa mu Budagi. Abandi bategetsi ku mugabane wa Buraya bateye akamo nkako mu gihe ibiro bya ONU bijejwe agateka ka muntu byavuze ko bihagaritswe umutima n'ihagarikwa rya Navalny. Umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire Mike Pompeo avuga ko atewe impungenge n'ifatwa ryiwe. Ku munsi wa mbere umucamanza yamukatiye kuba arafunzwe iby'agateganyo iminsi 30.
Urakoze Aloyis Bigirimana kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Shuti zacu imwumviriza ni radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi imetero 25, imetero 31 n'imetero 41. Mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio y'Ijwi ry'Amerika. Mu Rwanda rimwe mu mashira hamwe yigenga yitahamagara y'abantu rivuga ko ikiza cha COVID-19 na cyane cyane ingingo zafashwe zaguma mu karere cyatumye ugwaruka rutabandanya kuronswa inyigisho zijanye no kwirinda gusaminda zigitwarire.
Bagiye tubona nguhaye nk'urugero nk'abana basaba serivisi zo gukura minda imibare yiyongera, imibare y'abana b'abakobwa baduhamagara yiyongereye cyane.
Uyo ni Kagaba Aphrodis arongo ishyirahamwe riharanira iterambere ry'ubuzima. Inyuma y'indwi imwe gihugu cy'u Burundi cugaye imbibe zacu kubera virusi ya corona, bamwe mu banyagihugu b'abakongomani baba iuvira bakoresha ibinyobwa n'ibiribwa bivuye mu Burundi bavuga ko byaduze ibiciro kuko ataho biriko biraca kugira ngo bishike uvira. Umwidogo ni mwinshi ku mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania. Inyuma y'ibitigiri by'abandura umugera wa COVID-19 vyiyongeye mu Rwanda, leta y'icyo gihugu yafashe ingingo zikomeye ku banyagihugu baba mu gisagara cya Kigali. Eric Bagira Ubusa adufite ibindi kuri inkuru.
Ukurikije ibikubiye mu itangazo ry'inama y'abaminisitiri yateranye ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere, risobanura ko gahunda yaguma mu rugo ku batuye mu mujyi wa Kigali yashingiye ku mubare munini w'ubwiyongere bw'ubwandu bwa COVID-19 ugaragara mu murwa mukuru w'u Rwanda. Inama y'abaminisitiri yemeje kuguma mu rugo muri Kigali ari ya ngombwa mu rwego rwo guhangana n'iki cyorezo nk'uko bisobanurwa na muganga Daniel Ngamije utegeka Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda.
Habagaho kwanduzanya. Ubu rero uwanduye turashaka ko aguma mu rugo. Kuko dufite abantu benshi no mu mujyi wa Kigali, mu isuzuma twakoze twasanze hari abantu basaga 20% mu bantu 1,500 twasuzumye bari bafite ibimenyetso byerekana mu maraso yabo yuko banduye. Bamwe ntibamenya ko bananduye, bararwara bagira ibimenyetso byoroshye babyita grippe buriya barakira, ariko ubwo birumvikane ko hari abo bandi bandushe. Kugira ngo rero ibi bihagarare nuko habaho gahunda yaguma mu rugo, twirinde kugumya kwanduzanya. Ikindi abarwaye tubamenye kuko baraza kuba bari mu ngo zabo.
Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yo iravuga ko hatagombye kugira uwitwaza ko yatunguwe n'aya mabwiriza, bavuga ko aho bizaba ngombwa bazafasha abatunguwe n'aya mabwiriza. Profesori Anastasi Shyaka ategeka Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu.
Ubuzima bwacu buraruta kure impamvu yariyo yose yatuma tugomba kugenda, ariko aho buza kuba ari impamvu simusiga aho ngaho rwose inzego z'ubuyobozi ziteguye rufatanyije n'izindi nzego dukorana ari police, inzego z'ubuzima za hafa aho ari mu mujyi wa Kigali, turiteguye kuba twakumva abaturage kandi tukabakemurira ibibazo kugira ngo twubahirize aya mabwiriza.
Polisi y'u Rwanda nayo ntica ku ruhande kuri aya mabwiriza mashya, ariko igashimangira ko izafasha abatunguwe n'aya mabwiriza. Umuvugizi wa polisi ni CP Jean Bosco Kabera.
Guma mu rugo mu mujyi wa Kigali nibe guma mu rugo. Ibisabwa nabyo ku kindi gice cy'igihugu bisabwa abaturage nibabyubahirize. Twavuga rero yuko polisi yiteguye gukora n'inzego zose dukorana buri gihe mu gufasha abo bantu, haba ku munsi w'ejo bazabafasha icyemezo cyo gukora ingendo, nazo twabagira inama ko zabariza ngombwa. Ibyemezo byatunguye tuzabafasha bajya aho bakwiye kuba bajya muri iminsi 15 aho bazayimana mpaka ibyemezo bivuguruwe.
Kimwe mu biraje ishinga ubutegetsi bw'u Rwanda ni ugushyira imbaraga zidasanzwe mu kubona urukingo rwa COVID-19 hisunzwe abandi bafatanyabikorwa. Muri iguma mu rugo muri Kigali kandi leta yemeje ko izita uko bishoboka ku badafite amikoro nk'uko byagiye bigenda muri guma mu rugo yabanje yari ku gihugu cyose.
Nagira ngo mbwire abadukurikiye mu mujyi wa Kigali rwose, he kugira ugira ubwoba bw'amafunguro bw'icyamutunga muri ibi byumweru bibiri kubera gahunda ya guma mu rugo. Icyo dusaba gikomeye ni uko batinya COVID aho gutinya inzara.
Guverinoma yashyizeho kandi ingamba zihariye zizubahirizwa mu mujyi wa Kigali. Ingendo mu mujyi wa Kigali zirabujijwe. Kuva mu ngo no gusura na birabujijwe, keretse ku mpamvu z'ingenzi nk'izerekeye ubuzima, guhaha, kujya muri banki n'abakozi bagiye gutanga izo serivisi. Wagira Ubusa, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Inyuma y'indwi imwe igihugu cy'u Burundi cugaye imbibe zacu kubera virusi ya corona, bamwe mu banyagihugu b'abakongomani baba uvira bakoresha ibinyobwa n'ibiribwa bivuye mu Burundi bavuga ko bidaduze ibiciro kuko ataho bica kugira ngo bishike ibuvira. Ni nkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo Ndagijimana ari buvira.
Ugeze muri uyu mujyi wa Uvira ukerekeza ku mpaka wa Kavimvira, igihugu cya Kongo gihana urubi n'igihugu cy'u Burundi, nta rujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara ibicuruzwa biharangwa. Ugeze kandi muri santere y'ubucuruzi ya Murongwe, ahari amadepo y'inzoga n'amazi ndetse n'ifu biba bivuye mu gihugu cy'u Burundi, abacuruzi babicuruza bakubwira yuko byaduze ibeyi kubera gufungwa kw'imipaka y'igihugu cy'u Burundi. Mana Ndege Viviane ni umucuruzi w'umukongomani ufite depo y'inzoga kuri Murongwe, aragaruka kwizamuka ry'ibiciro by'ibinyobwa ndetse n'ibiribwa.
Ikesi imwe ya Amstel twayigura idolari 8 ikapanda ku 10 ipanze ku 10 ubu unye tanguye kuyirangura ku idolari 12 uyiranguye kuri dolari 12 n'ubwo umukiriye ubunye navuye nga yashaka kurangura yumvise ndamubwiye 25 mu dolari 12 n'inusu aragiye urumva. Iprimusi nazo twazironka 7.5 ubu primusi turirangura kuri 9.5 ubu naho kuri imipaka bugaye ubu primusi nayo turonka naho woyirondera bakubwire ngo bakwandikiye ordonanse ya primusi nayo uronka amazi nayo twarangura amazi 3,000 francs ubu amazi ni 4,000 francs urumva ukayagurisha 5,000 nibayagura ifu nayo yaduzi bei ya panzi bei twagura ubufu ku idolari 10 n'ubundi ku idolari 12 ubu bufu naho bwinjiye ku dolari 15 urumva tugiki bashaka tugiki twe dusavye leta ya Congo n'iy'u Burundi baganire bumvikane barabe ingene natwe twobaho batwugururire tuze turajabuka tukazana ibintu tugurishije naho tugasubira tukajabuka urumva twebwe dushaka kubaho naho batwubwira yuko bafunze imipaka kubera covid y'inzara iratwica.
Uku gufunga kw'imipaka y'u Burundi byagize ingaruka kandi kuri bamwe mu batwara imizigo bakoresheje amakinga kuko bamaze iminsi 5 batabona ibicuruzwa biva i Burundi. Ngenda bakana Ferdinand na Niyongere Elias batwara imizigo bakoresheje amakinga.
Imipaka harimwe rimwe kwagana ngo gutora nk'imizigo nk'ibintu byiri nk'inzoga abarimo dushaka nk'inzoga gino cyangwa akadutuma nk'ibintu by'amasake bivare ya mabaro nko ku mipaka tukabazanira ngaha ku madepo kaduha amahera yo kujya bubunya naho nta byo kubata ibintu biko birinje ku munsi byavara n'ingenzi byo misa hawuguruye umuntu yashaka kuronka ni 2600 mane kufa jikoronka na 10 byavara ninge nakatika bakarose mugo umwino mezi nayo kujya umuntu nayo ikararonka ko
naho bamvye kubera naho rankora kazi nkaronka nk'ibihumbi 10 ku munsi none ubu hari gihe ntaro ndonka gihumbi cyangwa 2 kubera bugaye frontier imiziga itakiza urumva rero nahombye nagahombuka karenze gose
byagendaga gutebuka
jewe je ku munsi bazanye imizigo bapa kuri imodoka
ukayifatira
ngaha mu makaritiye ntaca ndayidugana ngaha kwibarabara gaca usanga narose amahera cyangwa ibintu byaboneshe kuri frontier bakatubwira tukaza gupakira none ubu nta mizigo ikiboneka kweri kuva aho bugariye ubu ndose menshi ndonka nk'igihumbi cyangwa 2 kandi naho ndonka nk'ibihumbi 10 na yego kwera abana baza kwicwa n'inzara.
Aha kandi muri Uvira bamwe mu bacuruzi bohereza ndetse bakakira amafaranga avuye i Burundi bakoresheje rimikashe nabo bavuga yuko gufunga ku mipaka y'i Burundi byabagizeho ingaruka kuko ntawo bavana amafaranga.
Ikibazo cyo gufunga imipaka nuko natwe amafaranga twaronkamo transfer yacu tugiye gutora mu Burundi kuri banki twatwara kuri banki ariko ubu ntibigishobora kuko nta muntu ari kureba kujya kuko abacuruzi iki kibazo nacyo bafise nabo nyine nta bicuruzwa byabo ntibashobora kujya kurangura kuko ntawo bacana amafaranga kandi ntibire kuriwe ko hari n'imodoka ishobora kujyabuka kandi nta modoka iva mu Burundi cyangwa ingwe ive muri Congo igende mu Burundi ntibishoboka. Ni ukuvuga twebwe amafaranga twayaronkera muri Congo tukaronka mu Burundi hama yakava mu Burundi yakadusanga muri Congo.
Andre Biadunia ni umuyobozi wa Societe Civile muri Uvira yabwiye Ijwi rya Amerika ko gufungwa k'umupaka w'u Burundi byatangiye guteza ingaruka mu baturage ba Uvira bari basanzwe bahahira ibiribwa n'ibinyobwa i Burundi kuko bimwe mu bicuruzwa byavaga i Burundi byaduze ibiciro. Twagerageje kuvugisha umuyobozi ushinzwe ubukungu muri Uvira kugira ngo atubwire icyo bari gukora kugira ngo bafashe abaturage ba Uvira bavuga yuko ibiciro by'ibicuruzwa byaduze kubera imipaka y'u Burundi ifunze ntibyadukundira. Kuva tariki ya 11 y'ukwezi kwa mbere umwaka w'2021 leta y'u Burundi yafashe ingingo zitandukanye zo gukumira ikwirakwizwa rya virusi ya corona zirimo no gufunga imipaka. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Urakoze Vedaste kuri iyo nkuru. Mu Rwanda umwe mu miryango yigenga ikora ku kibazo cy'ubuzima itangaza ko ikiza cha COVID by'umwihariko gahunda ya guma mu karere yatumye abakiri bato batari bake babura amahigwe y'ukwigishwa ubuzima bw'ibyerekeye kurondoka bituma abana b'abakobwa batwarinda ndetse batamashure. Asumta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda niyo nkuru adufiti.
Kiganiro kihariye ijwi rya Amerika ryahawe na Bwana Kagaba Frodis uyobora umuryango uharanira iterambere ry'ubuzima yatangaje ko ingaruka za COVID-19 zageze ku rubyiruko rutari ruke mu rwego rw'ubuzima. Uyu muyobozi avuga ko urubyiruko rwajyaga rwigishwa bigendanye n'ubuzima bw'imyororokere rusanzwe ku misozi yarwo. Izo nyigisho zahagaze bikaba byaratumye abana benshi basaba serivisi zo gukuramo inda batakibasha kuzihabwa kuko bakoresha telefoni gusa.
Kigoye mbona gisa nkaho cyahagaze nuko umuntu yahura nabo mu buryo bw'imbona nkubone. Ariko twagiye tubona buhaye nk'urugero nk'abana basaba serivisi zo gukuramo inda, imibare yiyongera, imibare y'abana b'abakobwa baduhamagara yariyongereye cyane. Ku byo nkiyongereranyije mbere ya COVID twakiraga telefoni ibihumbi nka bitatu hafi mu gihe cy'amezi menshi. Ariko ubu ngubu rwose twakira hagati y'ibihumbi 3,500 mu cyumweru kimwe. Babaza ibijyanye n'imihango bakeneye, harimo n'aba ngabo bashobora kuba bakeneye serivisi zo gukuramo inda. Ubundi hari nk'aho twajya tunafasha yaba akeneye wenda n'ubujyanama tukaba twamuhamagara akaza tugahura nawe cyangwa twamurangira aho yajya. Ariko mu yindi minsi bisa nk'aho bigoye kubera guma mu karere. Turizera ko wenda mu yindi minsi bazagenda barekera ku buryo abakeneye serivisi bashobora kwivuza, kuko hari n'ahantu ushobora gusanga mu karere barimo nta na serivisi babona yaba ari umwana ndetse n'umukuru ushaka kubona inda atayibona. Ntabwo aho nk'urugero nk'akarere ka Muhanga ibitaro byaho bihari byinshi n'ibyo bihaye n'iby'amadini, ushobora gusanga ukeneye serivisi hariya mu karere ka Muhanga bimusaba ko ajya mu karere ka Ruhango kugira ngo ashobore kubona serivisi. Urumva rero ko hazamo imbogamizi kujya gusaba urwo ruhushya, rero kuvuga impamvu bikeneye birumvikana ko COVID ari imbogamizi ikomeye.
Kagaba avuga ko abaje babagana bifashishije telefoni bagira kuri 400 muri ibi bihe bya COVID-19. Muri bo abagira kuri 200 babashije kumenya aho basanga izo serivisi, ariko hakira abandi bajyaga bafashwa kugeza ubu bakizitiwe n'abatarumva ko iyi serivisi yo gufasha abana b'abakobwa batwaye inda byemewe mu gihe bari mu cyiciro itegeko ryemera.
Nubwo rero itegeko rihari rivuga yuko uwemerewe atagomba gusabwa transfer, ariko kubera ko mu kigo nderabuzima ntabwo batanga iyo serivisi igomba kubonerwa ku bitaro. Kuba adasabwa transfer ugasanga yajya mu bitaro, mituweli ntabwo iri bwishyure ko mituweli ntabwo yishyura idafite utabonye transfer. Icyo turimo tubona uzi ko nk'itegeko rijyanye no gukuramo inda riteganya ko yari umwana umubyeyi agomba kubyemera. Hari ababyeyi rero bashyigikira abana babo baherekeza, turanayibona cyane cyane ku bana bato imyaka 14 barabaherekeza. Ikibazo gitangira kuba kuba abandi bageze mu myaka 16 uguhamagara ati namenye ko mwafasha mukandagira nabona serivisi kamusobanura igitege kuri vuka ngo ruti, ariko birashaka ko umubyeyi wagira ate aguha uburenganzira akagushyigikira mukazana ati rwose ntibishoboka sinzigera mbibwira mama nta nubwo azi yuko nigeze nkora umwana n'umuza bitsina ntako najya kumubwira cyangwa ngo ati mama yarambwiye ko namenye ko natwaye inda aziyahura. Hari kandi dufite nk'izo ngizo twizera ko mu minsi iri imbere iyiguma mu karere, kuko n'igihe yabayeho cyambere COVID gitangira iyo bavuze guma mu karere ni imbogamizi ikomeye cyane.
Iki kibazo cy'uko urubyiruko rutakigishwa ibyerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere byemezwa kandi n'ababyeyi bavuga ko usanga muri ibi bihe aba bana basa nk'abigenga bagakora ibyo bishakiye.
Akenshi abana nko mu biruhuko mu gihe cyiza habagaho amasosiyasiyo, hakabaho abantu b'abafatanyabikorwa baza gutanga ibiganiro mu bigendanye n'ubuzima bw'imyororokere, byose byarahagaze kubera COVID. Byagize ingaruka cyane ku bana kubera ko ntago babashije kubona amasomo abokita. Bamwe batwaye inda zitateguwe, abandi barishyingiye basanga abagabo.
Iki kibazo cyanagaragaye ubwo amashuri yongeraga gutangira mu kwezi kwa 11 umwaka ushize, ahagaragaye umubare utari muto w'abana b'abakobwa batagarutse mu mashuri. Minisiteri y'uburezi yari itaratangaza imibare nyakuri y'aba bana batasubiye kwiga kuko batewe inda, ariko hari abarimu bavuga n'ijwi rya Amerika bemeza ko ku bigo bigishaho babonye hari abana b'abakobwa batagarutse ku ishuri.
Hari abana b'abakobwa bagiye gushaka abagabo bari bakuze bigaga ari bakuru, harimo abana rero bagiye kwishakira abagabo. COVID imaze kuza icyo gihe kubera kwicara umwanya munini igihe kinini mu rugo baje kujya kwishakira abagabo.
Harimo abishingiye kubera kuguma mu rugo cyane no kuba barahuye baragize mu buzima busanzwe hakiri kare, harimo ababyariye mu ngo.
Uyu muryango waranira iterambere ry'ubuzima usobanura ko muri ibi bihe bya COVID-19 aho abantu batagihura ugerageza gukoresha uburyo bwa radio na telefoni wigisha urubyiruko ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tugushimire Asumta. Umwidogo ni mwinshi ku mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania ni mu gihe ikibazo cy'umutekano muke gitanguye kwibonekeza inyuma y'amezi arenga atanu yarahaciye hatekanye. Ejo ku munsi wa mbere mugenzi wacu James Joven yagendeye ikambi ya Nduta aganira na zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye.
Je ndiko ndumviriza mu mezi yomba ya mu nkambi ibibazo byose ntibibutse bishobotse botwungurwa kuko turumva bagwana bagakomeretsanya, turumva n'abagwa mu mazu, turumva n'abantu usanga twumva inkuru ngo bango babatwaye mu ijoro ntitumenye bagiye. Amazi zose teko turavyumvira ntitwabura agahinda, si ibyo gusa ni mu gihe cyo gusenya urashaka kuza kumva ngo bagiye gusenya ngo bamwe baguyeyo bagiye gusenya urwe mu kashamba kuko babana atankwe dushaka kuronka. Ibyo byose umva n'ibibazo bishobose twashakunga ko nta muntu wadacana umva kuza gusenyuka cugwayo, hanyuma agasanga benshi baragenda guca amahera agasanga bamwe baguyeyo mu bijiji, umva byose ntivyoroshe. Nico tuba bishobotse rero babonye kuba batworoheze bashaka kutwunguruza tukaja ahandi kumbe twa nk'umwidegembyo umuntu akaruhuka.
Turabura umutekano ku buryo bwinshi. Icyo bwa mbere ko novuga ni inzara. Inzara kubera indya turonka ari nke ziratera umutekano muke, abantu barasonza bigatuma baja kwiba mu giha bakabicirayo, bituma n'inzara bafise ko ari indya zidakwiye. Ubugira kabiri turi hafi mupaka w'u Burundi, umuntu araza gukondera vi Burundi ari ico mwa mwarapfuye kera agupereza ahantu yagusangaho akakwica. Ibyo maze gushika kenshi ngaha mu nkambi ya Nduta. Twosaba UN umubyeyi ko yudukura hafi mupaka w'i Burundi ikatujana kurega turonka amahoro, ariko hano turi na mahoro tugira ntane tuzogira namba kese tuvuye ngaha. Twosaba UN ko yudukirira vuba vuba kuko abantu turarembye tugeze kuri tugeze hatemba. Twifuza turajya n'uburaro bubi,
tuguma dufise ubwoba, turafise ubwoba kuri ibyo bintu nyene biguma bibicyoro. Na nuba basuma n'ubundi barabandanya kandi n'ubwicanyi buguma bubandanya uko nyene. Icyo twasaba rero, twasaba UN arabe ukuntu byogenda kugira ati turabe yuko kuko ngaha ni hafi y'u Burundi kandi ngaha bama baje bava mu Burundi bongera basubira inyuma. Hariho nabana n'abababa ngaha nyene mugabo batagira amafomu. Icyo twasaba UN niraba ukuntu yobigenza, iraba icyo tuvuga ko muri izi nkambi kuko iyi nkambi ifise ingorane nyinshi, benshi barapfa.
N'uyu munsi hari nk'abantu bari muri ndibuze kusanga abantu bari kwaragura amafomu ku isoko kubera byamuheranye, numva yamaze kumuhera nayo cyabaho gute. Nibo benshi usanga bagenga no mu bijiji kwiba kera kudatijiwe ibyo zumeje ntari hari tuko ndabigenza usanga ndagiye kwafumwe banyu cyose usanga aguye nk'iyo mu bibazo kubera inzara imwishi. Badufise nk'abana bariko barayogora kera kuzajya ntibwabure uko bigenza ashagenda nk'ubuyahuye usanga inyine mu bibazo kandi ntiyari yifuza kwiba mugabo bituma intamba z'inzara afise. Icyo nacyo ntiduteye umutekano kuko iyo wumva iyo baraguje ugasanga nta kantu ufise, nta kantu ko gukora ko nta n'igitunga ufise, benshi bo n'ivyo koroba ntibabishoboye. Twe nka twega abantu mu mucanga twe abantu b'impumyi n'abadahumye n'abandi badahumye gusanga ariko ntacyo bikora ko gaco usanga rabye ati hakumva ndagiye kumbure no bitana kumbure ashitse agasanga bindi mu bamutegere kwa ntakuri bugenze uwaguye yo kumbure abana babaye impuvyi kubera iki ibazo dufize by'inzara tubwuke ne dufize izo nande ntabe muzindi umwami abiramubiravyo ko byoshoboka kumbura abana umva babeshejwe impuvyi n'inzara kubera umubyeyi wabo yiyahuye ati ngiye kwiba mugateho ntego yari afise umva nizo intamba muzindi. Ariko ahandi ho tumaze kuva ahantu ko muri batworohereza twaronka agahengwe nk'ubu ngifise umubyeyi ntiyokongera ko bimpuvyi kumbure ho ngaho twaronka ibintu bikwiye nuko byo ko ndabana nuko.
Ariko naho nyene no gutandukanya kubera ko bose abagaruka ntibagaruka kubwiye inkozi zikibi, hari abagaruka ku ngorane babonye Burundi agasanga biramunaniye amabereho. Biva rero ukuntu umuntu aba yisiguye wenyene n'abandi baza kukoze bibi cyane bwo busuma nabandi baza ku ngone basanze Burundi bigafuma bigatuma baca bahunga bakavayo byo rero ko yitondera mukayiweza neza
hazogera igihe nabandi bazoze barapfiriyo kubwo kubwinzara bagenda kuraba kuraba ibyo boshaka borondera kugira ati baraba ukuntu babaho mugabe ibyo byose bizohava bigira biteza ingorane rero icyo twasaba yuwe nuko yogira icyo twiyumvira ko kugira ati idukure ngaha ahani hafi y'u Burundi hazokwama haba ingorane uko nyene kandi abantu bazokwama baza barapfa bicwa n'abandi uko nyene rero twasaba yuwe nirabe uko ibigenza ibidufashemwo ibidufashemwo kuko iyi nkambi yamaze kugira ingorane cyane
byo byose bikatiyobera bigadutera umutima mubi tukabura amahoro twosaba rero ko twoba mu inkambi yanduta tukaja handi tworo nk'umutekano bishobotse turavise inkeka ku bantu bahungutse bakongera bahagaruka urashobora gusanga bazana inkozi z'ibibi kuko babazi neza ko wawundi ahantu aba bakaza guhamwereka bigatuma amererwa nabi twasebyere yuwe niko n'umukuru w'inkambi ko yaraba abo bantu bahunguka ngo arahagaruka ikabasubiza vuba vuba iyo baje bava
tugushimire James Joven inzego z'umutekano za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe ingingo zikomeye cyane zo gukingira ibirori by'ukwimika Perezida Mushasha Joe Biden na Vice Perezida wiwe Kamala Harris ku munsi wa gatatu ariko nazo ubwazo zirimo kwikekana hagati yazo iyi nkuru yateguwe n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Chris Hannas muigezwaho na Claude Ganza munyamagana.
Ministri w'ingabo wungirije Ryan McCarthy yabwiye ibiro ntaramakuru by'abanyamerika Associated Press ko we n'abandi basirikare bakuru nta giteye impungenge barabona kandi ko nomu bamaze gushyirwa ku munzani mu bazabashinzwe umutekano nta udashirwa amakenga kugeza ubu. Yagize ati dukomeje kwigana ubushishozi kuri buri wese kandi turashungura mu buryo bushoboka buri wese mu bazagira uruhare mu gucunga umutekano w'uyu muhango. Ministri wungirije McCarthy kandi avuga ko raporo y'urwego rw'iperereza yerekana ko hari udusigo twitwaje imbunda duteganya kwigaragambya mbere y'umunsi wo kurahira. Umutekano ni urimo kwitabwaho kuruta ibindi byose muri uyu muhango w'irahira ugiye kuba nyuma y'ibyumweru bibiri abashyigikiye Perezida ucyuye igihe Donald Trump bagabye igitero ku biro by'ingoro y'Inteko Ishinga Amategeko y'Amerika, Capitol. Trump ni wahamagariye abamushyigikiye kugota Capitol mu gihe Kongere yarimo yemeza insinzi ya Biden. Abasirikare baciye ingando hafi y'ingoro Congress ikoreramo ndetse bayizengurukije ibizingo bya senyenge zifite amenyacyaye cyane zikoze uruzitiro rurerure. Abategetsi banabaye bafunze n'urubuga rwitwa National Mall rw'i Washington n'imwe mu mihanda yo mu mujyi rwagati. Imihanda ihuza umurwa mukuru na Leta ya Virginia nayo irimo gufungwa. Ibihumbi by'abasirikare n'abapolisi bagose ahazabera umuhango w'irahira mu rwego rwo kwirinda ko hazongera gushozwa imvururu nk'izo mu byumweru bibiri bishize. Uretse kuba umutekano wakajwe ku rwego rwo hejuru, Joe Biden azarahira mu buryo busanzwe bumenyerewe. Kate Bedingfield uzaba ushinzwe itumanaho mu biro bya Perezida Biden yabwiye televiziyo ABC ati biteganyijwe ko Perezida watowe azarahira ku itariki 20 z'uku kwezi ashyize ikiganza kuri Bibiliya. Mu kiganiro This Week gica kuri iyi televiziyo, Madame Bedingfield yavuze ko ikipe ya Biden yizeye inzego z'iperereza zimaze umwaka urenga zitegura uko uyu muhango w'irahira wazaba nta kirogoya. Kugeza ubu Donald Trump ntaremera ko yatsinzwe cyangwa washimire Biden kubw'intsinzi ye nubwo yemera ko kuri uyu wa gatatu hazajyaho ubuyobozi bushya. Mu gihe hashize imyaka 160 buri perezida ucyuye igihe yitabira umuhango w'irahira ry'ugiye kumusimbura nk'ikimenyetso cyo guhererekanya ubutegetsi mu mahoro, Trump yavuze ko atazagaragara mu irahira rya bwana Biden ugiye kumusimbura. Vice Perezida Mike Pence wazitabiriye umuhango. Trump arateganya kuzava i Washington kuwa gatatu mu gitondo mu cyubahiro aca ku gitambaro gitukura, akurira indege itwara perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akerekeza muri Leta ya Florida mu kiruhuko. Uyu mugambi wa Trump wanenzwe n'abatari bake. Ku wa gatandatu w'icyumweru gishize, abadepite batanu b'abademokrate bandikiye minisitiri w'ingabo wungirije Christopher Miller n'umugaba mukuru w'ingabo Mark Milley babasaba kwirinda kwa ingengo y'imari ya minisiteri y'ingabo mu cyo bise ibirori bitari ngombwa ku mukuru w'igihugu cy'uyu gihe. Igika kimwe cy'ibaruwa kiragira kiti icyo gikorwa ubwacyo nta bushishozi bukirimo, ni inzaduka, igikomeye kurushaho gishyira umutekano w'igihugu mu kaga berekeza abakozi n'umutungo byakifashishijwe mu gusigasira umutekano ku ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko ya Amerika, Capitol, aho inzego zose za Leta zizaba ziri none ngo bijye mu kurinda no gutwara perezida ucyuye igihe. Abadepite bageze Kongere ya Amerika batoreye kweguza Perezida Trump ku nshuro ya kabiri ashinjwa ibyaha byo gushishikariza abaturage kwigomeka ndetse seni zasuzuma ibyo aregwa nyuma gato y'irahira rya Biden. Naramuka ahamijwe ibyaha, Trump ubaye perezida wa mbere wari ugiye kweguzwa ku nshuro ya kabiri mu mateka ya Amerika ntiyazongera na rimwe kwiyamamariza kuyobora Amerika. mbere yuko ava ku butegetsi ariko Trump ashobora guhimba baza abafunzwe benshi bikaba bishoboka cyane ko abamushyigikiye bahamwe n'ibyaha cyangwa bakiguranishwa nabo bahita barekurwa. Ababikurikiranira hafi bavuga ko ku cyumweru gishize yahuye n'abashinzwe kunoza urutonde rw'abasaga ijana ashobora guhimba abazi atararekura ubutegetsi. Abajyanama mu biro bya perezida bavuga ko hari ibiganiro bagiranye na Trump ku kuba yakwihimba abazi akanababarira bamwe mu bagize umuryango we nubwo batigeze bakurikiranwa ku byaha runaka, cyakora ngo ashobora kuba atakibikoze.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nshuti banywanyi, aha niho aya makuru y'aka kanya garuka.